Wadua parowoi Annington agumbi jakara chwanyo Wodgori kabala Yawa majo kindu korogisani wadua parowoi Makundiye kumomine Elizabeth Baba ajalieta Yawa maju kindu Korogisani watu waparuboi Magumbi makundiye kumomine Elizabeth Baba ajalieta Nera yandi omo wa Eldoreti wa chikore kisumo Tokanyo neni romo nwa Ginyajo pare agumbi jalieta Nera yandi omo wa Eldoreti wa chikore kisumo Tokanyo neni romo nwa Ginyajo pare agumbi jalieta Jalieta Mubonya yudonge Perima nyaragoro Taneno moloyo Odika na donje Eldoreti Agumbi jalieta Mubonya yudonge Perima nyaragoro Taneno moloyo Tukata kamano Perima nyaragoro Tonewa yudorwa Mbonya jokindu kiros nyaragoro mamane wa mo Tokata kamano perima nyaragoro tonewa yudorwa Adyambonya jokindu kiros nyaragoro mamane wa mo Yawa makane ya ne unyolo boi Ne unyolo babu agumbi koduya Momin Elizabeth Makane ya ne unyolo boi Ne unyolo babu agumbi koduya Ne unyolo babu agumbi koduya Aber jakindu Aber jakindu Odika na donje agumbi koduya Odika na donje agumbi koduya Isi ya no buda orwa zekiber Isi ya no buda orwa zekiber Jarusinga, orwa jarusinga DJ George Kokelo Makorumba Gia Jokindu Wadua Paro CJ CJ ni wawero minacheno Jai wadu jagunda wadu kopuko chalori CJ ni wawero minacheno Jai wadu jagunda wadu kopuko chalori Rwak mangongo mane wayudo Jo walo budha jo ayegi jagoto simbo Rwak mangongo mane wayudo Jo walo budha jo ayegi jagoto simbo We wapare toni ja uolo maninga nyakwa maroka waria ye We wapare toni ja uolo maninga nyakwa maroka waria ye Monuara mogo pako nyakwar maroka waria e Si jengi miti monuara mogo pako nyakwar maroka waria e Mosewe ya norwaka yora yubu janinga Nyarka gera mor mama Mosewe ya norwaka yora yubu janinga Nyarka gera mor mama Adyambo bendo puza kodi uni upondo Jobora mor mama Adyambo bendo buda kodi uni opondo Nyar jobora mor mama
Ay ay
Mama, adiambo bendo buda kodi uni opondo, nyar jobora mor mama.